Molweni. Ngusive kwakhona. Sisaqhubekeka ngokudibanisa izinto ezifanayo. Kodwa namhlanje ndikhethe ukusebenzisa iBarry, hayi uChuck Norris. Noko xa kunobuzwa uba ndikhetha ukulwa nabani, ndingakhetha iBarry phezu noChuck Norris. Le nto siyenzayo ngesiNgesi yi-combining of like terms. U-combining umele ukudibanisa. I-term lona linani elizimeleyo. Ecangwe phawu. Ekhohlo okanye ekunene kwelo phawu. Elo phawu lingaliphawu noba linjani. Noba liphawu lokudibanisa, noba liphawu lokuthabatha. I-combining of like terms ifuna sithathe lo manani ohlulwe ngophawu. Siwadibanise xa efana qha. Ndifuna niyiqondisise ke le nto phambi koba siqale. Uba ikhona indawo endikulahle kuyo, ndiyacela ubuyele umva, uyimamele kwakhona. Ndigqibile uthetha ke ngoku. Masikhe siqaliseni ngomzekelo wethu wanamhlanje. Sino 2, umphinda-phinde ngo-3x no-5 ababiyelweyo. Ngoku sifuna ukulungisa le nto, noko ibengathi iyabukeka. Le nto siyibhalileyo iyafana nokuthi u-3x udibanise u-5 omnye. Sizamdibanisa nomnye u-3x udibanise u-5. Sino-3x ababini. Loo nto singayibhala njengo-2 umphinda-phinde ngo-3x. No-5 bethu babini. Loo nto ithetha uba sokwenza le nto ifanayo sisandoyenza ngo-3x. Sizothi 2 umphinda-phinde ngo-5. Nikhumbule uba bobabini lamanani, lo-3x no-5 abiyelwe. Niyabona phofu uba senze ntoni apha. Sibeke laa 2 kuwo onke amanani ebesinawo ngaphakathi kwezibiyelo zethu. Sathi 2 umphinda-phinde ngo-3x no-5 umphinda-phinde ngo-2. Loo nto ngesiNgesi kuthiwa yi-distributive property. I-distributive property ayonto ixakayo. Kuthatha nje elanani liphinda-phinda izibiyelo zethu, siphinda-phinde onke amanani la angaphakathi kwizibiyelo zethu ngelanani. Masigqibezele umzekelo wethu. U-2 xa umphinda-phinda ngo-3x ufumana u-6x. U-2 xa umphinda-phinda ngo-5 ufumana u-10. Impendulo yethu yiyo ke leyana. U-6x udibanise u-10. Noko iyabukeka lena into siyibhalileyo. Ibhetere le kunaleya into besiyibhale kuqala. Masizameni ke omnye umzekelo ngoku. U-7 sizomphinda-phinda ngo-3y uthabathe u-5 obiyelweyo. Kuloo nto sizothabatha u-2 ophinda-phindwe ngo-10 no-4y ababiyelweyo. Masiqaleni ekhohlo kwephawu lwethu. Senisazi ngoku uba xa unenani ngaphandle kwezibiyelo, elo nani uzaliphinda-phinda ngamanani onke la angaphakathi kwezibiyelo. Sizothi 7 umphinda-phinde ngo-3y uzofumana u-21y. Emva koko sizothi 7 umphinda-phinde ngo-5. Qha kukho ela phawu lokuthabatha kufuneke singalilibali ulibeka phambi koba sibeke impendulo yethu. Xa uphinda-phinda u-7 ngo-5 uzofumana u-35. Masijonge ke ngoku ekunene. Iyaxaka ke ngoku xa kukho inani phambi kwezibiyelo zethu kwaye kukho nephawu lothabatha. eliphawu silisebenzisa njani ngoba kufuneke sithabathe yonke into esekunene kweliphawu. Indlela elula yoyijonga yonke lento kudibanisa u-2 neliphawu lokuthabatha. Sizophinda-phinda la 10 nala 4y baphaa phakathi kwezibiyelo zethu ngala negative 2. U-minus 2 xa umphinda-phinde ngo-10 ufumana u-minus 20. U-minus 2 xa umphinda-phinde ngo-4y ufumana u-minus 8y. Asikagqibi ngoku, ngoba kufuneka sithabathe izinto ezifanayo. Sino-21y no-8y. Sizothabatha u-8 kula 21y, sishiyeke no-13y. Siphinde sibe no-35 o-negative no-20 o-negative. Zona zisishiya no-negative 55. Yonke laa nto iphela isinika u-13y uthabathe u-55. Noko ingcono xa ibhalwe ngolu hlobo kunakuqala. Niyabona uba ndithathe ixesha lam ukwenza lena ividiyo, ngoba ndifuna nikwazi ubuya nimamele le vidiyo kakuhle, ngoba ininzi into esiyenze apha namhlanje. Kufuneka niqonde yonke into esiyenzileyo, nizokwazi uphendula eminye imibuzo.